Muri kano karuhuko kukwezi kwa muka karuna mwaka abakenguza mateka barimwo mukuru w'inama nkenguza mateka nyeniteka Manuel Sinzohagera ariko aragira ingendo zo gusanga abenegihugu ku kivi no kuganira nabo ku byerekeye iterambere imibano no gutsimbataza amahoro n'umutekano. Izo ngendo yazitanguriye mu ntara ya Cankuzo aho yaganiriye n'indongozi n'abatowe mu nama bagiranye ku magenekerezo y'umunani n'icyenda za kuno kwezi. Muri zo nama zose nyeniteka Manuel Sinzohagera yasavye izo ndongozi guhimiriza abo baserukira guteramira amahoro n'umutekano, gukura amaboko mu mpuzu bakora kugira biteze imbere, kuvyara abo bashobora kurera, kudasesagura umwimbu, kugwanya guharika akaboregwe n'ibindi.
Muri rusange turashima Imana ko igihugu cyose amahoro n'umutekano bihari, ariko kandi amahoro n'umutekano ikorwa cya misi yose nukwamiza ko ariyo mpamvu twamaduhimiriza indongozi kugira ikibazo cy'umutekano mbere tugahamagara abenegihugu bose ku ikibazo cy'umutekano ari cya twese, atanumwe ikibazo cy'amahoro n'umutekano kitaraba. Niko turafise inzego z'umutekano, inzego zo kwivuna abansi kandi koko bakora bitanga ku murango nijoro, ariko umutekano ni kibazo cy'umwenegihugu wese. Nitworonka abajejwe umutekano cyangwa inzego zo kwivuna abansi zitegereza kuza ziracunga hariya hose no ku mitumba, bidusaba yuko ikibazo nk'icyo umwenegihugu wese akigira gwiwe. Ni muri iyo mvo twama dusaba yuko hariya ku mitumba abenegihugu dukwiye kurikanura, banyumba kumi baserugo baina rugo abana bose tukahamagarira gukangukira icyo kibazo kijyanye no guteramira amahoro n'umutekano. Zanyabune zigakora, mubonye umuntu mushasha mu karere k'iwanyu nta ngorane irimwo kumubaza ati wewe ugenzwa n'amaki uvahe ukajahe. Hari n'ibindi bigenda bitosekaza amahoro n'umutekano, nyakwabura matari yameze nk'ivuga ko abantu usanga bahimbye guhimba siri kabo ingorane igihe uhinze ugatangura guhimbira ku bandi kibi ingorane. Ibindi usanga bihungabanya amahoro n'umutekano ni injyane z'amatongo, kubera injyane z'amatongo ugasanga abantu bari baratemana cyangwa asanga umutekano wahungabana kubera iby'uburozi bakagirizanya uburozi ugasanga nyine barajyaguye. Ibyo byose ni ibintu ugenda usanga bihungabanya amahoro n'umutekano, ibindi usanga bihungabanya amahoro n'umutekano byo gusesagura umutungo umwimbu, ugasanga nyine mu muryango ingorane zabaye ingorane. Ariko kandi turakwiye gutahura ko ndabigaruke ko umutekano n'amahoro ni karahara mu rugarani bacu, bibuze ni ngorane mu gihugu. Nicyo gituma icyo ari kintu cya mbere dukwiye guhagurukira umwe wese ahari, abarongoye amadini twigisha amahoro, abarongoye imigambwe duhamagare abantu guteramira amahoro. Si byabajya ni bya twese, amahoro n'umutekano ni bya twese. Umwe wese ategereza guhamagarira agahamagarirwa kubungabunga amahoro n'umutekano, tukabiteramira.
Ku bijyanye n'urukurikirane rw'amahwaniro inama nkenguzamateka yari imaze iminsi itunganya ku byerekeye ubwicanyi bwabaye mu Burundi mu mwaka w'1972, nyeniteka Sinzohagera yashikirije abari aho ko intumbero y'ayo mahwaniro kwari kuronderwa kumenya ukuri kuri ubwo bwicanyi no kurikuriranira. Yongi yasaba Abarundi kubavanura no gufatira mu kivunga, ati ntica ubwoko ica ubutegetsi bubi.
Inama nkenguzamateka guhera mu kwezi kwa kane yari imaze amezi agera kuri atatu itunganya ibiganiro ku mabi yashikiye igihugu cy'u Burundi umwaka w'1972. Tukatumaze amezi atatu dutunganya ibiganiro mu ntumbero ya mbere yo kumenya ukuri kubyabaye mu gihugu. Ntumbero ya mbere kumenya ukuri kubyabaye mu gihugu. Jewe igihe ibyirindwi na kabiri byaba cyangwa bitandatu na kangahe byaba je sinari bwavuke. Ndakeneye kumenya ukuri kw'ibyabaye. Hari ukuntu abantu bagiye bivuga gutandukanye bivanye n'ingeni by'umuntu yifuza kuvuga mugabo by'ukuri nk'abarundi. Amabi yose yabaye yashikiye abarundi. Abapfuye bari abarundi no mu myaka yagira akurikira ubwicanyi bwose bwagiye buraba tuzona buvuga ko n'ubundi bw'inyuma n'ubundi bwicanyi bwagiye buraba 1983, 1981 mugabo twashimye kubanza kuvugana ku 72 kugira ngo ubwa mbere ukuri kujya habona. Ukuri kumaze kujya habona nk'uko ibitabo byeranda bitubwira ngo ukuri kumaze kujya habona kubohora abantu, gutuma abantu bidegembya, gutuma abantu babohoka. Ukuri kumaze kujya habona ugusubiza hamwe kw'abarundi kuzoshoboka, ugusubiza hamwe kutarimwo ubujyajya, atari ubwo guhendana, tutubakiye ku binyoma, tutubakiye kukubesha, bizoca bigenda neza. Kubera nagenda babwire by'ukuri birababaje kubona mu Burundi twarahaye ikinyoma tukacubaka gushika naho tuvuga ngo umwami yihaye ubuki. Nagenda babazi ubuki burije, oya tuvugane ubuki burije ko muri mwebwe nta bantu barabiha ubuki ko mutarabu. Umwami yihaye ubuki naho bamuroze ufite baramuroga ngo yihaye ubuki ngabo urumva ibyo byose twarabyubakiye ko nicyo gituma nimba dukeneye kubaka igihugu cy'u Burundi cyiza kitubakiye ku bidafashe ni byiza ko tumenye ukuri hanyuma tugasabana imbabazi kuko nitwe twenyine twicanye, tugasabana imbabazi, tugahamba ako kahise, tugacira umugani abana bacu tukabagira duti harigeze kuba amahano mu gihugu. Ntibunze mubikore, ntimuze mubawuke, mukore bino bintu byabaye mu gihugu. Rero muri ibyo biganiro twatunganije abantu by'ukuri barashoboye gushinga intahe ibyo bazi, atagushikuza, atakubesha, atakugirane. Umwese akavuga ati jeho nari mperereye byagenze ukunuku nuku, aho nari mperereye byagenze ukunuku nuku, ubundi akavuga ati aho nari mperereye byagenze ukunuku. Kandi agenda ababwiye tumaze kubwira ibyo biganiro hari ibintu nka bitatu wanashaka ari naryo hangiro twebwe twavuga twihaye twari twabonye kandi twasanze byabaye. Ubwa mbere abarundi twishwe no gufatira mu kivunga, mu kivunga kandi wumva ngo abatutsi ni babi. Ninde yakuye ko abatutsi ari babi? Kuko mu bisanzwe twarabeshwe nta bwoko bubi bubaho uretse yuko nicyo ndakigaruka ku gatoyi. Ubundi mu Burundi nta bwoko bw'abatutsi bubaho, nta bwoko bw'abahutu bubaho, nta n'ubwoko bw'abatwa bubaho. Havamo mpariritse murabana n'abatanzania aho hakurya. Abatanzania barafise ubwoko kubera ko buri karere kose ushitsemwo uhasanga bavuga ururimi rwabo kandi ugasanga n'imico yaho si imwe. Sibyo none, ubwoko burangwa n'ibintu bitatu. Icya mbere ni ururimi, kigira kabiri ni imico n'imigenzo, kigira gatatu na karere. nicyo kiranga ubwoko nagira ndibibaritse ninde yombarira yovuga igihutu ngaha ninde azikuvuga igihutu mbega igitutsi cyo bakivuga gute none niba tuvuga ko umuhutu ari ubwoko nimumvugire igihutu ngaha na umvugire igihutu ntacyo muzi na umvugire igitutsi wewe basi ntacyo munacyo ntacyo muzi none muvugire uri muruhe muvugire uri muruhe ikirundi none ikirundi ni iki ubwo kubura
koko bw'abarundi
ni iki ubwo kubura rero nimba twemera ko hariho abahutu n'abatutsi n'abatwa twaragizeho nyabwoko tubaze twumvikane twarishe ubwoko bw'abarundi duce tubanyaga n'ururimi rwabo twaranyaga n'igihugu cyabo twari tubyumvikane duce twemeranye nimba tuvuga yuko ikirundi ari ururimi rw'abarundi ni ukuvuga ni ururimi rw'ubwoko bw'abarundi abahutu abatutsi n'abatwa twaragize ihonya bwoko ry'ubwoko bw'abarundi abumva ntibakivugwa kuri inosi hanyuma tuca tubiba ururimi rwabo tuca tubiba n'igihugu cyabo turabicanye rero bwa mbere ko twarisha abarundi none ko ata rurimi rwacu dufise ko ata rurimi rw'abahutu ruhari n'abatutsi mwananiwe kuvuga ururimi rwanyu rw'igitutsi n'abatwa bananiwe kuvuga igitwa cyabo urumva rero twaragizeho nyabwoko ry'abarundi hanyuma tuca turabiba ururimi rwabo turabiba n'igihugu cyabo tubiba n'imico yabo muri make barundi bene wacu ntabahutu n'abatutsi n'abatwa bahari mu gihugu cyacu turi abarundi ibiganiro byaduhaye iki byatweretse yuko mu myaka y'igihumbi kimwe na cumi na 1922 hari abatutsi banyegeje abahutu hari n'abatutsi bishwe 1972 kandi bakishwe n'abatutsi bagenzi babo data ibyo birahari byumvikana yuko mu bisanzwe nta bwoko bwica nta bwoko bubi buhari hica ubutegetsi bubi ubutegetsi bubi nibwo bwica nta bwoko bubi bubaho nta bwoko bwica bubaho icyo ni ijambo twabonye mu biganiro twashoboye kugirisha uko ari bitanu kigira kabiri twabonye kandi nacyo twebwe nk'inama nkenguzamateka twagumye duhagarara ko nta mwana aragwa ibyaha by'ababyeyi icyaha ntibakiraga urubyaro
bamwe mu bari bitabye izo nama barashikirije imyitwariko yabo harimo ibijyanye n'abihagira amatungo ya leta izuzwa ry'ibiciro ku miti imwe imwe ku bitura ibitaro bya leta n'ibindi